Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare 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 Rama
Thank you.
Shut up.
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama
Hare Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shri Bhakti Bhakti Vaidanta
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Krish
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama.